He ʻiʻini no ua paolo konei, ua lilo I kona nihe. He ʻiʻini no I kou maha o maka, he hoku maka I kina hala.
He ʻiʻini no.